sa wo bakra mu yedru no bi ntimi nya ne hwia kope kube bako bako 7 fresh and not dry me pacho ti eminia eye adwuma wa busue mu wa brabo mu ekuti amma like video ina she na follow me pai kube no mu mienu na hwie ensuo no fe dwale wo ba every day once for 7 days ebe ma ne kra mu aye den obi ntimi nya ne bone like video ina she erade nka ho no nhira amen.